harabakobwa bamwe bamwe aba yumva umengo atarongowe n'umugabo ameze nk'ujya wa nyina no kuvuga se wiwe muri kwimugina aba yumva nawe nyina atorongogwa nico ni kibazo gikomeye cyane kisho kugukwegera usazira ni wanyu namankunze guhanura abakobwa nabagira ati amahirwe ya nyoko siyo yiwawe
siyo yiwawe yego
cyane namba mama wawe yagira ubuntu bwo kurongogwa na papa wawe afise amafaranga sitege koko nawe
urongogwa
kurongogwa n'umugwiza imijyango irashobora kuba intambamyi ku buryo wanashaka umukobwa wabo ashobora no gusazira muhira no kuvuga ababyeyi bagashaka ko umukobwa wabo arongogwa n'umuhungu bo nyene bamuhitiyemo atarongowe no mu muryango w'abakanaka ntituzovyemera bikazokwegera umukobwa wawe tuzopfira ngaho agasazira iwabo ari nacyo gituma
Isaac TV
ugasanga wewe wariyumvisemo kumenga abantu bose urabasumba ibyo bishobora kukubera ingorane ikomeye cyane ishobora kuzotuma no gusazira iwanyu gusazira iwanyu ya urumva ga Isaac ico ni kintu rero gikomeye cyane abantu bari bakwiye
kwirinda
ikindi gikurikira no kwibaza ko uko nyoko yarongowe ariko nawe uzorongogwa na cyane cyane mu bijyanye n'ubujyo namankunze guhanura abakobwa amahirwe ya nyoko siyo yiwawe
siyo yiwawe yego
namba mama wawe yagira ubuntu bwo kurongogwa na papa wawe afise amafaranga sitege koko nawe
urongogwa
kurongogwa n'umugwiza hariho abakobwa rero wanashaka n'ababyeyi bamwe bamwe babigiramo uruhara icyo dusha tukigaruka ko harabakobwa bamwe bamwe aba yumva umengo atarongowe n'umugabo ameze nk'ujya wa nyina no kuvuga se wiwe muri kwimugina aba yumva nawe nyina atorongogwa nico ni kibazo gikomeye cyane kisho kugukwegera usazira ni wanyu ikindi cya gatandatu nibaza kinakomeye nibijanye n'amafamiye imijyango irashobora nubwo ububiri ko biragabanuka cyane mugabo kera byari byari monogoje imijyango irashobora kuba intambamyi ku buryo wanashaka umukobwa wabo ashobora no gusazira muhira no kuvuga ababyeyi bagashaka ko umukobwa wabo arongogwa n'umuhungu bo nyene bamuhitiyemo ataro umukobwa wacu twaragize ibi nibi nibi twamudepanshije kwa mahera ya naya twamukoze kwa ibi nibi nibi atarongowe no mu muryango w'abakanaka ntituzovyemera kubera ko rero uwo kanaka uvuga atari uwiwawe nawe nyine asanzwe ashobora kuba yifitiye
abandi ashaka
bikazokwegera umukobwa wawe tuzopfira ngaho agasazira iwabo ari nacyo gituma abujya kera icyo bita kugwa mu gahundwe ngira ngo tuzofata akanya tunabisigure bijya sinzi uko urabona bugiye umukobwa yarongowe mu kujya kumukeza bavuga ngo kirangeni ngo kirangeni ngo umugabo yakurinze kugwa mu gahundwe ibyo byose byasigura iki baba ari abo bakobwa basaziye iwabo hanyuma ngo bace bajya kumwubakira akazu inyuma y'urugo bita gahundwe hariya hamba ngo akazopfirayo cyangwa icyo gikoko ngeni kikamurirayo mugabo urumva suruse yabyo yose kwaba ari ukuba yarabuze umugabo urumvaga Isaac ukubura umugabo rero akenshi kera byaturuka kuri iki kintu twari ko turavuga cy'ababyeyi bashiraho uburimbi bakavuga ngo umwana wacu ategerezwa kurongogwa mu muryango kwa kanaka hari igihe wa muhungu rero wo mu muryango wa kanaka nawe yiyankira ugasanga uwo mukobwa by'ukuri arasaziye muhiri wabo ugasanga umukobwa arasaziye ngaho ugasanga ibintu bigenze nabi ibindi bintu ni abakobwa bamwe bamwe aronka akazi ugasanga afise akazi keza ugasanga abahungu baramutinye urumva ugasanga umukobwa avuye ku ishuri muri université aciye abanome kuba umushikiranganji kanaka ugasanga rero abahungu bose bigana muri kaminuza
mega ni bo mwegera
hari igihe nawe nyine aca yadopta comportement ituma bamutinya ugasanga afite imodoka jipe nziza cyane atemberera ahantu hari VIP cyane ugasanga nuna mu telefone nawe nyine no kwitababira namugora wanashaka
kugana
wana shaka sinu kugara mugabo nukubera kazi kenshi ibyo byose rero bigatuma abantu batangura kumutinya akubera icyo no kwita classe sociale asigaye arimo ikindi cyanyuma nibaza gikomeye cyane ni image abantu baguha bivanye n'imyifato yawe urabonaga Isaac nk'umukobwa twari ko turavuga nk'uwo twari ko turavuga usanga ari busy cyane ugasanga akazi karamufatira cyane ari occupé cyane hagera igihe rero abantu batabifata nk'aho ari occupé ahubwo babifata nk'aho umengaragara nk'aho umengaragayana gutyo bakamuvaho bakavuga bati basha wapi twaramuhevye kweri urya nta nuwo mwubahuka nta nuwo gira gute ugasanga ivyo biratumye rero abantu bose bagira gute bumva umenga ntibojya kumuresha bref ivyo rero ni ibintu bitandukanye bishobora gutuma umukobwa ashobora kuba ari mwiza ashobora kuba wanashaka afise nakazi ashobora no kuba atacadafise mugabo ugasanga birangiye asaziye wawe
yego ebane bakobwa mwavyumvise mbere abahungu birasa nabahungu nuko nyene canke au contraire abahungu bafite ivyo babo nabanyene bituma abahungu babura bakobwa
abahungu harimo ibita ibidasa n'abakobwa abahungu harimo ibidasa n'abakobwa harimo ivyo biri ku bakobwa mugabo vy'ukuri ku bahungu bitarimwo ku bahungu aho biza gutandukanira reka manze mvuge ku bakobwa igituma amafacteur ari menshi no kubera ko mu Burundi abakobwa ntibaresha uza kumuresha amafakture rero yo kubura umugabo canke kumuha ndashaka urumva ni menshi oya ntamuvako ahubwo ava hanze harimo ayamuvako nayava hanze urumva facture ya mbere ishobora no kumukwegera kubura umugabo kuko ntarindira uza kumuresha kiretse ko kera ingene imico y'ikirundi yari yubatse abasore aribo bari byari ngombwa mugabo na kera suko vyatanguye n'abasore kare nta burenganzira bwo kuresha bari bafite vyatanguye bagenda bakamukurehereza bakamukuzanira mu nyuma turagira mu majambere aho novuga abaresha mugabo ibijanye rero n'abakobwa nabo kuresha ndaboro je nta cyaha ndavyumvamo nubwo kubera ko urumva Isaac ibintu bigoye ni byinshi wewe waje kuresha umuntu azoje aho gutwara muhiri wiwe urumva byose aba ibindi bintu byinshi byose aba amareforme menshi gusa n'abakobwa hajya bararesha gusa nuko bo babikora mu bundi bwenge akoresheje amageste akoresheje ibimenyetso akoresheje kukwitaho mugabo by'ukuri umukobwa kujya kubwira umuhungu ngo nagukunze nibisanzwe nshaka rero tuze tubane navyo rero nikindi rero reka tuze
umukobwa azakura jese ndipanga ubusenga abuse
mutaye urumva bizana ibintu byinshi reka wanashaka tuze dukore ikiganiro kuri
ibyo bivuga ko
ahanyuma nariko ndavuga gusa ku bahungu amafacteur ashobora gutuma umuhungu abura umugore ni make cyane ugereranije na yashobora gutuma umukobwa abura umugabo ku muhungu kiretse ingeso
amashuri
agize
amashuri menshi yashobora gutuma umukobwa umuhungu abura umukobwa
kubera yagumye yiga oya umuhungu ni ukumenya ko naho yoba ari umutama urashobora gutangara atwaye umukobwa w'inkumi ndamuzi umutama ari aho kumuzinda ego yazanye umukobwa w'inkumi baherutse kubyara nari nanagiye no kubaraba baherutse kubyara umubebe mwiza cyane urumva nako navuga gutsa ko ku bahungu amafacteur si menshi nko ku bakobwa facteur ya mbere ni iy'ingeso hagiye n'umuhungu agira ingeso mbi akabikirara ku buryo abakobwa b'umutima bose keretse ubundi mukobwa w'ikirahara yihebye ata mukobwa kweri yo mwemera ngo aje kuba umugore wiwe abo kuryama na sava abo kugenda na sava mugabe ibijanye no kuba umugore wiwe ugasanga bose baramutinya ico kirashoboka kindi gishoboka n'abahungu batinya hari abahungu batinya kweri kurongora icyo kirashobora gutuma atarongora kubera ubwoba bwiwe ugasanga nyine abayumva totera intambwe ngo abwire umuntu ugasanga atinya amasharije aratinya kwitwa umupapa aratinya responsibility kandi responsibility z'urugo abahungu batwumviriza ntibibaze ngo ibintu bisanzwe burya mu rugo si imibonano mpuzabitsina gusa ntihagire abahungu bazoja ngaho bumvise umubiri wabagoye ngo barongore kugira ngo biyegereze igitsina gusa uzobufasha ingingo idashika cyane
iyo si yo
uzobufasha inzira idashika ishobora no kuzogutera kwicuza ubuzima bwawe bwose
kuko nakijya ubikwigiye kura duhigwa
urumvaga Isaac hari abahungu rero ashobora kubura umugore kubera gutinya nyene kurongora ugasanga yaratinye kubivuga yumva nyene afite ubwoba bwinshi harumva nyene ato bivuga niki 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 ugasanga ni ibintu nk'ivyo hari nabandi bahungu batinye bashobora kubura abagore kubera dependance familiale nabonye ugasanga bameze nk'abakobwa abavyeyi baramubwiye ngo utegerezwa kurongora umukobwa wo muri iyi miryango canke wo
mu dini kanaka
canke wo muri iri dini canke ameze uko wa wundi rero akamurondera akamubura mukaba kenshi ntibishika ku kumubura completement ahubwo gusa bishobora kumutera kuzorongora yaratevye cyane mbwa bijanye no kumubura haragera igihe yaramubuza akabwira abavyeyi ati bya bintu mwambwira mwarampenze bikarangira agiye kwirongorera washaka urumva ku bahungu akenshi nibyo sama facteur menshi ashobora gutuma umuhungu yobura umugore na cyane cyane ko mu Burundi ari umuhungu arongora.
Nice. Merci beaucoup. Ibibazo byanyu rero birakinwe ngaho ku kintu udatahuye urashaka kibaza numero cyo sapuri ngaho. Ama tuti bagiye kugira igice cyacu gishasha kabisa tugiye gushira muri Class Club. Ndangira aho tushaka sindangira babandi bidandaza. Ndonderira. Ndonderira sindangira babandi. No, urumva rero cyangwa mvuva namwe ni kigano ndonderira naka parti kazo cyangwa muri Class Club. Aho tuzo turabarangira turabarondera bakunzi banyu babandi bashaka bakobwa diaspora ndazya ndabashira aho bashaka. Araba tipe baraho bari diaspora bishakira inkumi zo kutwara ino mu Burundi rero mwana n'urwanyu ariko rero apana ma black murabizi ibintu biri serie
foke n'uzogyoherwa vraiment numvise abantu bari ko barashinga intahe bavuga ko
baronse biki muri classic law
n'acane cane ko tuba duhari kugira ngo tubahanure nibaza ko ikiganiro cozo cyagikurikira Isaac ko zokora kubijanye n'urukundo rw'abantu bari kure na kure ico no kwita amo a distance
ikira kinewe cyane damu n'ukuri cyo kiyago kirakomeye cyane kirakomeye ikiyago kizokurikira tuzobabwira urukundo rwa kure na kure
amour a distance turabo ubwoko bwago mbega rufise ubwoko bwahe kumurumva barashobora kuba kure na kure ku mpamvu zitandukanye barashobora kuba kure na kure barakundanye bakiri kumwe hama bagatandukana ubwo ruratandukanye n'igihe bamenyaniye bamenyanye umwe ari hariya n'uwundi ari hariya ubwo ruratandukanye n'igihe urumva n'ubwoko bwinshi cyane mbega ube n'ubwoko bwose bw'urukundo bukunze kugira ingaruka izahe mbega abantu bo rukora gute kugira ngo ruzero bashikane kukubakana amahoro urumva Isaac biba ari ibintu bimeze
bimeze neza cyane mu gusozera tubashimire cyane mwese mwadukurikiranye s'il vous plaît muri abantu biteka muri abantu bagaciri wacu ariko tutabirengagize tutirengagije kandi kwabwira yuko Classic Love irugura imiryango ribajya bose bifuza kumenyekanisha ivyabo ufisi duka ufisi campo ufisi ufisi bijya byose ushaka kumenyekanisha muri Classic Love urazi ko birashika ngaha imbere usanga ari ikintu kimeze nyine ugasanga ari ibidandazwa by'iwanyu byuzuye ngaha abantu benshi bakabibona usanga ari ibintu byiza cyane mwese rero murahawe ikaze ku biciro bitavuna ku biciro byiza cyane nimero yacu telefoni ngaho nikimenyamenya mu gigano gikurikira tuzaba turi kumwe na Fangasti niyo izuba rikwira duhereza ibinyobwa muri Classic Love n'imitobe myiza cyane hamwe na Power Tanga Wizi kuri b'abahungu batagira ingufu zo mu cyumba neza
nibaza ko tuzoza turakora ibiganiro turiko turanwa ibintu bitandukanye
of course natwe
turatari makazohora zana tu
ama kampuni yese
turiko turanwa
cyane cyane kwibiganiro by'urukundo
ibijyanye n'ibyo gukora mu mibano no mu buzima bwa misi
cyane cyane kwibiganiro nk'ibi by'urukundo ari ibiganiro bikundwa n'abantu ba papa cyane mama n'abantu
bibisore aba mama badusabye ko tubabwira ingene baharura ibijanye n'ibihe by'agasamo ngo mbega umuntu ngo agiye mu maregre ngo asama ngo haheze igihe kingana gute nibaza ko tuzobategurira ikiganiro kuri iyo ngingo
kuri iyo sije na iskabisa ibintu byiza rero by'amateka murabyumva ni muri Classic Love na hani muzobisanga kiyago nk'iki kiryoshe biyago nk'ibi byoshe muri Classic Love ni gano gishasha muri Isaac TV bana je nitwa Isaac Classic bana murakoze cyane ndi kumwe na
d'amour désiré
habo d'amour désiré ne twari kumwe urakoze cyane watwigishije byinshi mutama imana ibane yuko tuzigamira kuri kamera Hakim Junior niyo ariko arafata kamera kugira ibintu byose bigende neza cyane gira aho muba muba we Muni mukindi kigano kizokurikira naho utaha bye.
Isaac TV, oh.